Ndabva kanjona pane munhu pamango ipapo.
Ah, ngwari nzara yarova. Nemango dzakuchengeterwa ana baba. Regative.